nimazuka 4 past 4 lo ndinyamuka ndisesa ndidzipira kumadzi ndikatunga madzi ndikaika madzi ubafa ndisamba ndikasamba pamene ndimanyamuka kupita school ndikachoka ku school ndimabwera chama past 2 kapena pa past 1 ndikabwera ku school ndimadzapitiriza ntchito zina zimene zinatsala.
In our society, at a tender age, you'll be required to do a lot of household chores, unlike the boy. The boy will sleep in the morning, wake up, go to school, come back, go and play. And then if he feels like reading, we'll have that time to read. But the girl, the moment you are back from school, then they'll tell you, go fetch water, go wash the plates, go look for firewood for the household, go and cook. By the time you're through with all those household chores, then you're exhausted.
Yosenela mawa monga kwatuma kusika kogulitsa masamba komaso anaja nthayo ya zawali kusukulu monga tsika nawe kumatuma ntchito zapa koma khalendiana
panova timathandiza kulima ukasosa kumunda kumunda kuja chimene timagira kumene timapidzira timagalauza timasosa timagagalauza timakavyala ndi kuzulira.
It's a challenge, especially here in Salima, when a girl has reached the adolescent stage, she needed to get married. Where one is getting married early, it means she has not completed her education.
Our aim is to see them finishing school and being independent.
Kuna huko ndimaona kuti maphunziro kwambiri kwatsikana kulibeko. Ndeno ndinachiona chinthu cha nzeru kwambiri kuti ineyo ngati munthu kuti ndinapita ku school ndikudziwa bwino school ndikhoza kwapangaso anthu ena amene sakudziwa bwino school wantsikana kuzindikira bwino school wantsikana.
For the girls club that we have in Salima, these are guided by AOCs. They have got several subjects which they cover. One of them is on child abuse. They also look at early pregnancies. They also have menstrual hygiene.
Girls club yathu anathu timatha kuwaphunzitsa ngakhale zokhudza sexual reproduction health zimene zimawathandiza kunjala kumunjira zosiyana-siyana. Mu sexual reproduction health timatha kuwaphunzitsa kuti mwina akakumana ndi anthu kafuna kuwagwiririra or even amene akupanga mwina munthu wina akungopanga fosi kuti agone naye, how they can say no or how they can react.
Timapita bwe nthawi zonse chifukwa chonena kuti ndimafuna kuti ndikaphunzire zambiri za momwe mtsikana angakhalire. Zimene zimachitika kumbali ya mango ngati za adolescence. Ngati munthu atha msinkhu kumasewera ndi anyamata, anyamata oja kamoko kapeza zoona kuti ayiwe wakula uzisewera ndife. Ndiwo mathawa opeza zoona kuti pamene paja umatenga mimba ndikutani.
In the clubs, all the girls that have registered in Salima, we haven't had any girl who has been impregnated.
Ana jatima pusa kuzela maguru ao, timaika maguru, ama kambira na mafuswa meta futa fusa aja, kena kwa marayanka mafuswa aja maguru. Komaso amatha kupanga masewero magumuja ba zimene tawuza kuti apange pamene paja timene chimachitika inaja kuti timakamba nkhani ya menstruation ndi ndimafusa amene amamvera kuyambira kweni kweni wa kuyamba kupanga menstruation ama vabwanji
kamene kajakadali kuyamba kuva za menstruation ineyo mamile baje ndinalenga pombali ya sewere kumbali onena kuti sina ngawina nali mawina mwana nde dapanga pombali onena kuti meri mapanga zimene zije ndi madziwa zone kuti kodi munthu akati akupanga menstruation nde kuti ndi chiyani
mbuyo mu sanabwere tifaki anaambira majomba kwambiri akamba menstruation chifukwa anaibe uphungu wenweni wafotokozera kuti ngakhale ali choncho akhoza bekuphunzira kukhala pamodzi ndi anzawo amakhulupirira kuti akangoamba kupanga menstruation ujasaya ndikani kwambiri ndi munthu wamamuna zikhulupiriro zina zimenezozo ndeno itabwera tifaki tinafotokozera kuti ngakhalebe akupanga menstruation akhoza bekukhala pa desk limodzi ndi munthu wamamuna bola azisamaliye mtsikanayo pathu amene akupanga zimenezo nde nambalabe ikuchepelachepelabe andiso ndichikhulupiro changa choti ichepelachepelabe aphunzitsidwa leromu
kwandipangire kupita kutifaki ndi madamu kuphunzira limodzi kwandipangitsa kuti ine ndikhoza kukhala kukhulupirika kwambiri ifuwa chimene ndikuona zati ndikhoza kukhala zikhulupirira ifuwa ndadziwa kunena kuti kupanga zinthu pawekha sibwino ndiponso kukhala m'magulu kukambirana zikhoza kukhala zabwino kukhoza mathandizana
ineyo ndinamva bwino chifukwa chonena kuti ndimati mamwina ndikapanga zimene zimanya zanga osachoka
kuchokera pa nthawi imeneyo akhala akupita ku kalabu ndaona kusintha chifukwa chonena kuti makhalidwe imene anali nawo poyamba asinthika panopa ndiona ngati ali ndi chidwi wambiri ndi maphunziro komanso chikhalidwe chapakhomo kuzikhulupirira kwake iyeyo orakhoza panga china chake ndikuonabe kuti chasintha
Mtsikana akakhala wozikhulupirira pa nkhani ya zogonana iye amazilesa ku mchitidwe wachiwelewele pachifukwa cha icho amakhala olimbikira kapena kupitiriza maphunziro ake
In girls club they learn that anyone can achieve anything despite being a girl or despite being a boy. So they have that confidence and when they go in class, they can maybe solve the problems with confidence and they get it right.
In a place like Malawi, verbal discussion, the oral tradition is really important. And theatre, it's a method that is using skills that people relate to. It's innovative, it gets kids engaged, it makes them think about the issues, it empowers them just by the nature of them having a voice by doing the theatre itself.
Primary education, that's the foundation. You learn how to read and write. Whatever work they want to do, they have the basics.
Nne ndi mavaine ni wavaka kugoma ndiponso ndi masangala kwambiri ndikamaphunzira negative preparation planning solving problems so investigation ya zine ndi maphunzira umoyo wathu wa tsiku ndi tsiku
fundo zimene tinganene za ubwino wa maphunziro yatsikana mtsikana ndiye fuko ndipo mtsikana pakhomo akakhala wozindikira kuti ndiwophunzira khomo losi limakhala ndi ubwino lochangamuka ndipo mtsikanayo amakhala odziimira payekha
kufunikira kuti ananga azipita ku sukulu ineyo ndinafunitsitsa ona kuti adzakhale ndi tsogolo labwino kuataphunzira iwowo ndi kuti pamawu adzanthandiza ineyo ndiponso adzatha kuthandiza anzawo obwera mbuyo ineyo ndimamva bwino kwambiri fani madzaonaona kuti maphunziro ake ndikuti iye apita patsogolo
mafuna afe atafuwa chenji atapitiliza njira zina ndi zina zimene amazidziwa zothandizira atsikana m'midzi kuti atsikana azipezeka ku sukulu komanso ndi zina zimene amathandizira atithandize ndithu dera lathu lino kuti zizipitilira kuti atsikana enanso akopeke ndithu lazibera ku sukulu monga azawalobwerera
For this country to develop, we need girls. They are men in number compared to us men, and they can make a great impact.